Go.
Fuck you, Richard.
Whoa, whoa,
whoa, whoa, whoa, ah.
Bro,